Basi lokoth gi mathoth.
Ker Odongo Randa mane wuoyo e seche mane otelo ne kweth jodong luo manoromo kod gavana ma Migori Migosi Chila yake apise nowacho ni ng'ata ng'ata maneno pek manyalo miyo kwe kethore oter e kome mondo obed jathek.
Ok wadwar koko kaka ker maluo, ok adwar koko mawuok kamoro amora. To wamor ni jo Migori onge kod koko. Kapo ni koko moro bedie, to wabiro bet kendo wabiro loso.
Bende nokwayo Migosi Chilo mondo obed kod hera gi jotichne duto mondo okel dongruok ne jo Migori.
Koro wakwayo gavana mondo obed gi hera gi jotich mage duto matiyo kode. Mamine gi machuo duto, obed kodgi gi hera mondo jogo duto riwre kode. Nikech dala ma koko nitie, dongruok onge. Kata mna ot ma dhako jodake gi chuore ka lweny nitie, odno be ok jinyuolie.
Gavana Ochilo korka kore nosingo ni kwe biro bedo Migori kendo ok nomed koko kowacho ni kama ji yware ok nyal bedo kod dongruok.
Dwaro ni mondo kik waket yuaruok wa mbele kabisa. Nikech kama ji yware, pinyno ok nyal sudo maber. Kama koko nitie, pinyno ok nyal sudo maber. An kaka gavana ma Migori County ka, aketo e mbele kendo ang'e ni gima kete tekra bro timore. Ni kwe dhi bedo.
Bende nowacho ni ok obi donje koko mikelo kod jogo mantiere kod mirima kokwayo ker mondo obed ogaye wechego duto.
Migori County ka asingo, ne kaka ruodh jo Migori County ok named koko. Gigaga koko to wabro hogi magidwaro na to wamiyo mantiere to jok moko be wamiyo warwako ji te. Nikech kwa donje koko go duto te, to ji bro penjo ni to ruodh Migori cha en kanyo. Ang'o miyo donje koko mag jok man gi mirima go?
Besi Lokoth, Kala TV, Migori.